gonna do, but I really thought you was gaming.
Sometimes you gotta do what you gotta do, man. You did.
Let's do it. Batho ba ba itseng ke bana ba di 90s e seng ma 2000 pina e bo Mr. Goody Two Shoes ne ba itaba ngwe ka ditena ka yone e seng se tena vela bangwe ba kreile di tombstone me go ntse fela jalo Mario na tla go dirisa dilo botho itseng ke nna ne ke tlotla le bangwe mongwe ipotsa gore o iteilwe jang ka stena mme ne re ntse re itse gore nna ntse a tshameka ka ngwana a batho Mr. Goody Two Shoes ba kopana le pina ya ga Mario ka re batho gone yanong lerato le fedile ke pina e bo Mr. Goody Two Shoes ba di 90s mmino o ntseng jaana ba gaetsho o tla go gopotsa gore kana o godile jaanong ra go simolola go bua ka mmino o rona bana ba di 90s re kileng ra o reetsa. Let me love you. Batho ba kry-ile di tombstone. Bua Setswana se se monate. Re tla kopana gape ka Vrydag-a wa beke e tlang. Re sa bue ka dilo tse di serious-e man. Re iketlile fela. O na le lucky wa bua Setswana se se monate. Re lebogela thotloetso ya lona, re lebogela le support-o ya lona, re lebogela gore a bo o lebile video ye. Ra leboga.